man.
Hey,
man,
look man. Come and step down, man.
Sebentini kamba kanjani phushani la
no mfethu ngicabanga ukuthi kunephutha phethu la phethu angena uSebentini igama lami nguMene
eh wena uSebentini manini inkinga yakho
imake phethu awusho nguSebentini kanjani
umsebenzi lesi siphalo sidalwa uSebentini abafethu abayimpathi ibona abashalo la ino wenzayo uSebentini wena hayi ngoba nginenkinga lawe isiphani sakho esichaza imashi yakho uSebentini
Oh okay manje mawusho kanjalo njengoba uthi mina ngisebenza ezo 17 wena usebenza kuwe
Hayi bo mfethu ngisebenzi mina ngiqhomela into abenezimhlophe izintaba inina imina isebenzi wena ushaya ispanso 17
I know, man, it's fine. Ma ukuthi mfethu ngu-17 mfethu, it's fine.
As long as u-17 bami bungifakile imali ephaketheni.
Imali bro, ephaketheni. Uhola imali ngesibano sishaya bro.
U-17 kanjani?
Imali bese ngowazi
sawubuza.
Ngisawubuza imali.
Mfethu u-17 ube nolayini.
Sure, man.
Ah, wait, man,
I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Imake man, mhlambi mina unga understand. Yini u-17?
U-17 isebu. Okay, yazi ngiyabuya manje man, yazi ngiyabuya.
Hayi. Bazokumanga so man.
Ayiwe 17. Hey, 17.
Ubiza bang u-17 na 17.
How? Mfethu ungafika ungibize ngo-17 bese mina ngikubiza ngo-17 useyinkinga futhi kanti sithini?
Wena 17 uhambe la ufuna ukuthola ukuthi uhola imali. Ngalo 17 bako, hey 17. Hey 17.
Wena kufanele ubuye ne-answer. Uhola imali?
Bese ngikhohliwe bese ngima.
Ngalo thaba ukuthi 17 kanjani kodwa phezulu?
Uyabuya manje.
Hey no-17 lo.
Sabam, mina ngeke ngikangena ukugijima futhi bengiyakula bese ngigijima nje ngolunye usuku.
Eh, nanamhlanje kuse usuku. Kuse usuku lokugijima futhi. Buka la, hlale gijima zonke izinsuku. Nanamhlanje sizohamba siyogijima futhi. By the way, iphi medal yakho? Njoba siyogijima njeni. Uyalazi udaba. It's a motivational stuff.
Baba, motivational stuff yebo.
Uyalazi udaba.
Angikuthandi ukugijima. Yabo baba ngiyakutshela, ukugijima ngisho kwe-August 34 manje angikuthandi ukugijima.
Noma ungasho kwe 36 lokho sizokwenza ugijima kuzosiza wena ukuthi uhlale uphilile njalo mentally physically and healthy
baba uyangibulala noma uyangisiza
ah ngiyakusiza ngenze uhlale uphilile awukwazi lokho wena uya let me akungikutshele enye into yabona ukutrainer nogijima uhlale kukwenza uhlale uradi ngaso sonke isikhathi yabona even kwami manje noma ngathi ngithi asiphenduke imlenze yethu bayibone la ngiyimuva lana bayibona ukuthi injani la MCP uma ngase kube yimi engigobayo nawe sigobe kanye manje omuntu ongeza oza ngemuva angawubona umehlo ukuthi awamama ama cells angcono kunawe apha yisa la manje sikhona
mina basile okhanye ngazalo futhi nawe France ngokazi uyibona ipitong fresh
ipitong hlangana phezulu
asana baba